kira gasozo kugasoro Naricho kizizira kizana Baza abashengera n'abashenguruka Nibata mu mpiyamu zotira gashambara Zobaririkiza umuhoro jani wabo Ngende mbuse tigiseke gitenga tibindi za kumutima Ibinda zishinga Ndaza zonsubiriza mu ndumani Genda ndamuja Zomanuka numuchamo Zomutsirita ntsirite Azonchama ganda muchayandi Narasinzira azonyorosa Andindi jikonyozi chinonga Zomujana
Lugo